Sihlulahlule u-x onyuswe ngo-3 kwadityaniswa u-5x minus 4 ngo-x onyuswe ngo-2 kwathatyathwa u-x kwadityaniswa u-1. Loo nto ithetha ukuba sizawubuzela u-x onyuswe ngo-2 kwathatyathwa u-x odityaniswe no-1 ukuba uya kangaphi ku-x cubed plus 5x minus 4. Masijonge indlela esinothi sibhale ngazo esi sibalo. Singabhala ngala ndlela iba ne-numerator. I-numerator kukuba sibhale isibalo ngentla komgca, i-denominator isibalo esingezantsi komgca. Okanye eyona yona ndlela singathi sibhale ngayo yile yala ndlela yokubuzela ende. Sithi u-x squared minus x ekudityaniswe u-1 uya kangaphi ku-x cubed ekudityaniswe. Kodwa into emasiyijonge kukuba sizokushiya isikhewu kulaa ndawo ibinokuba nenani elino-x onyuswe ngo-2 ngoba kwesi sibalo asinaye u-x onyuswe ngo-2. Masibhale x cubed odityaniswe sishiye isikhewu sethu sakugqiba sidibanise u-5x sithabathe u-4. Loo nto ithethe ukuba sinendawo eno-x onyuswe ngo-3 neno-x onyuswe ngo-2 neno-x onyuswe ngo-1 neno-x onyuswe ngo-0. Sijongile nje siyabona ukuba oyena x unyuswe ngenani elikhulu ngu-x to the power 3. Loo nto ithethe ukuba soqala ukubuzela kuyo. U-x squared uya kangaphi ku-x to the power 3? Uya kayi-x to the power 1 ngoba ufana nokuba ngu-x onyuswe ngo-3 okuthatyathwe u-2. Loo nto isinike u-x onyuswe ngo-1. Into esifuna ukuyenza ngoku kuphindaphinda lo x ngeza sibalo sethu sibuzela ngaso. U-x umphindaphinda ngo-x squared usinika u-x cubed. U-x umphindaphinda ngo-negative x usinika u-x squared. U-x umphindaphinde ngo-1 usinika u-positive x. Into esifuna ukuyenza kukuthabatha esi sibalo singezantsi. Siyayazi ukuba loo nto iyafana nokuba uphindaphinda inani ngalinye ngothabatha. Loo nto ithethe ukuba uzawutshintsha u-x to the power 3 wethu abe nguthabatha x to the power 3. U-negative x to the power 2 wethu uzawuba ngu-positive x to the power 2. U-x wethu uzawuba ngu-negative x. Masidibaniseni ke ngoku. U-x to the power 3 u-minus u-x to the power 3 bayahlabana. U-0 uthabathe udibanisa x squared. Udibanise usinika u-x squared. U-5x uthabathe u-x usinika u-4x. U-4 sivele simehliswa ngoba kuyafana nokuba sithi u-negative 4 udityaniswe no-0 ngu-negative 4. Masiphinde sibuzeleni. U-x squared uya kangaphi ku-x squared? Uya kanye. Kwakhona masiphindaphinde u-1 ngesibalo esibuzela ngaso. U-1 umphindaphinde ngo-x squared usinika u-x squared. U-1 umphindaphinde ngo-negative x usinika u-negative x. U-1 umphindaphinde ngo-1 usinika u-1. Kwakhona sifuna ukuthabatha esi sibalo sethu okanye la manani angezantsi kula angentla. Siyayazi ukuba uthabatha kwakhona uyafana nokuba siphindaphinda inani ngalinye ngothabatha. Sizoba no-negative x squared. No-positive x, no-negative 1. Masidibaniseni ke ngoku. U-x squared uthabathe u-x squared bayahlabana. U-4x udibanise u-x ngu-5x. U-negative 4 uthabathe u-1 usinika uthabatha 5. Kwakhona masijonge umgaqo wethu lo wo-x onyuswe ngenani elikhulu. Sijongile nje siyabona ukuba asinokwazi ukuphinda sibuzele ngoku ngokuba u-x to the power 2 akangeni ku-x onyuswe ngo-1 ngoba u-x to the power 2 unyuswe ngo-2. Loo nto ithethe ukuba u-2 umkhulu kuno 1 ngoko asikwazi ukubuzela u x to the power 2 ku x onyuswe ngo 1 lonto ithethe ukuba u 5x minus 5 uyinto eshiyekayo kwisibalo sethu masiyobhalani ke pha ukuba isibalo sethu silingana no x odityaniswe no 1 simdibanise nesibalo esishiyekile u 5x minus 5 simhlukanise ngo x squared minus x plus 1. Ukuba besinokwazi, besinophinda sihlulahlule pha okanye mandithi sibuzele. Kodwa siyabona ukuba inumerator yethu, loo nto ithetha ukuba elana nilinge, lamanani angentla ethu anyuswe u-x wethu unyuswe ngenani elincinci kuneli kwi-denominator. Ngoko asinawukwazi ubuzele. Masiphinde sibhale impendulo yethu. Sizoba no x odityaniswe ngo 1 kwadityaniswa u 5x kwathatyathwa u 5 ohlulohlulwe ngo x squared minus x plus 1. Singaphinda kwakhona sijonge ukuba ingaba impendulo yethu iyinyani na. Indlela yokwenza loo nto kukuba siphindaphinde impendulo yethu ngeza sibalo besibuzela ngaso. Kufuneka ke ukuba impendulo yethu iyinyani sifumane isibalo esifana nombuzo wethu lo besimnikewe phezulu. Masenzeni ke bahlobo bam. Sizothi x squared minus x plus 1 ophinda phindwe ngo x plus 1 plus 5x minus 5 ohlulohlulwe ngo x squared kwa minus or x kwadityaniswa 1. Into singathi siyenze kukuba sisombulule. Masenzeni ngelanani lokuqala. Sino x squared ophinda phindwe ngo x uzosinika u x cubed. Sino x ophinda phindwe ngo negative x uzosinika u x squared negative x squared. Sino x ophinda phindwe ngo 1 uzosinika u x. Kwakhona siphinda phindwe ngo 1 sizoba no plus x squared minus x siphinde sidibanise u 1. Emveni koko sizophinda siphinda phinde yonke le nto yokwizibiyeli zethu zokuqala nalamanani wokugqibela apha kwezazibiyeli zesibini. Siyabona nje ukuba lamanani wethu ahlabana nala angezantsi ngoba ayafana. Sitsho ke ngosishiyeke nenumerator lamanani angentla u-5x minus 5. Into esifuna ukuyenza ngoku kukuba sidibanise amanani ano-x onyuswe ngenani elifanayo abe kunye. Siyabona ukuba u-x to the power 3 uyedwa. Sino negative x squared. Sibe no positive x squared. U-x no x squared bahlabana. Sijonge sibe no positive x no negative x bayahlabana kwakhona. Sishiyeke no positive 5x. Leyo into imele inani elino x onyuswe ngo 1. Sakugqiba sibone ukuba sino positive 1 no negative 5. Lawo amanani amele u x onyuswe ngo 0. Sifumane uTabata form. Uyabona nje ukuba isisombululo sethu sithi x to the power 3 plus 5x minus 4. Ujongile nje esi sisombululo sifana twatse nombuzo wethu besimnikiwe ekuqaleni. Loo nto ithetha ukuba impendulo yethu iyavumelana nombuzo wethu. Enkosi.